mu ntumbero yo gukinga amasanganya imirongo yera canke y'umuhondo iboneka mu mabarabara irafise yose icisigura haba ku bagenda n'amaguru canke abiyunguruza bakoresheje ingendeshwa zitandukanye. Eloge Hakizimana umuhinga mu bijanye n'uruja n'uruza mu ibarabara wo mu kigo kijejwe amabarabara mu Burundi ARB arasigura iyo mirongo n'icyo imaze.
Musha make imirongo isa n'umuhondo henshi ku isi barikoresha no mu bihugu duhana imbibe byo mu karere ka East Africa Community basanzwe bayikoresha. Ni imirongo cyane cyane ifasha kugira ngo yerekane aho ibarabara rigarukira. Iyi mirongo ikitse ni imirongo ifasha abanyagihugu abantu bagenda n'amaguru kuja ku ibarabara, kuko murabona ko neza ko yaba abagendesha imodoka yabagenda n'amaguru bose baba bihuta bakoragenda bari mu nzira. Rero nesha gituma dutanga umwanya w'umwenegihugu bajya abantu bagenda n'amaguru nabo kwira bashokora ukuntu bajabuka mu ruhande rumwe bava ku ruhande rumwe baja ku rundi ruhande. Rero nahajya imbere kushikira ya mirongo miremire iyo twita passage piéton mu Gifaransa, hariho ubundi busitari bushaka nka butatu bwa stop ubona bwereka umuntu yuko agira ashikire ahantu abantu b'amaguru baca. Rero hariho avertissement no kuva na murongo hagati mu barabara ujya wirangigera tuhera hariya hariho ibice bice byegeranye bya bice bice by'imirongo byegeranye byerekana ko umuntu abuza gupunguza umwendo arimo yari mu mirongo ine akapunguza kugira abashike mirongo itatu ku buryo aza gushikiraja ahantu umwe n'igihugu aca n'amaguru yamaze guhagarara. Igituma ijya mirongo ugenda ubandanya ujya murongo ubandanya byerekana neza yuko umuntu kizira yuko adubura kwa arengana uwundi uri kuragenda uri nyuma y'imodoka yindi ubuza kubandanya uri kuwo murongo nyene kizira kuja mu rundi ruhande. No kuvuga yuko iya mirongo tuyikoresha na cyane cyane ahantu ku mudugo cyane handi hantu hose mu ikorosi.
Iyo mirongo isize mu mabarabara hamwe yo kubahirizwa n'abagenda n'amaguru cyo kimwe n'abiyunguruza bakoresheje ingendeshwa amasanganya mu ibarabara yogabanuka cyane nk'uko bivugwa na muganga Nineza Eloge arongoye ikigo Semao Afterbora.
Mu ncamake akamaro k'iyi mirongo karatuma hagabanuka amasanganya yo mu ibarabara mu gihe abarundi bose les usagers de la route donc no kuvuga abantu bo repartie prenante abashoferi bagendesha imiduga cyangwa abagenda n'amaguru bomenya gukurikiza neza uko iki mirongo ivuga bisigura yuko amasanganya yogabanuka mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nkuko bisanzwe bizwi birazwi yuko OMS iravuga abantu amamiliyaridi n'amamiliyaridi bapfa ku mwaka bahitanywe n'amasanganya. Isanganya ririca umushoferi ariko aragendesha imodoka cyangwa rikica abariko baragendera mu miduga, uri mu muduga arashobora kwica uri karagenda n'amaguru. Ibyo byose rero biri mu bituma tuvuga tutireka natwe dushigikire cyane igikorwa cya leta cimarikaje sorry imirongo bariko baraca ituma imiduga imenya aho yoca nuko yoteza kugenda.
Kuko biboneka ko hari abantu batazi icyo imirongo yo mu ibarabara ivuga, ubushikiranganje bw'inyubako za leta burategekanya gukora ibiganiro byo kwigisha abo bose bakoresha ibarabara insiguro n'akamaro k'iyo mirongo isize mu mabarabara atandukanye.